kaw ni ohand pharmacy eno hala man gi pesa
kuriyo beno
koro yudo ka ngato eno dio yawa yawa mondo timango mondo tim biashara kuro kopo no di kanyo tinyalo miye yadhgo en kata kopo ni odhi to kwayo yath ga timiya miya mano mi wadon mondo wapuonj jo awinjowa kopo ni nyalo dhi kama 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 kidhi to onge penjo mipenjie then nyaki bedi question mark nikech seche ma wan kacha mondo wakonyango mondo wakony ogandawa mondo kendo giyud thieth yo matime nadi e yo maber. Okay. Mara dek, adwacho ni seche ma itiyo gi yath, ber ka iluwo instruction kaka laktar onyisi, kata kaka ngat ma dhi miyi yadhgo onyisi. Nitie yadhgi, nitie kaka onego bed ni itiyo kodgi. Kik ipar ni yath te inyalo muony gi pi, kik ipar ni yath te inyalo
muony.
Koro nitie moko mimadho, to be nitie time onego nitie moko mimuonyo kapok ochiem, nitie moko mimadho bende kosechiem, nitie moko ma bende ibiro nyisi kaka onego bed ni itiyo godo e yo motimre nade, e yo maber. Koro seche midhi kata idhi e klinik, idhi e od thieth moro amora, tem ipenjo maber miyud duoko maber. Nito yadhni itiyo kode kama, to kopo ndi gimoro onego be nyisi kama, ti kamano. Iyudo kamano, wabiro promote gimiluongo ni rational medication, kendo ibiro tiyo kode maber ma onge chandruok motimre nadi manitie. Kendo iwacho ni kik ibed ng'at moro ma in ka in e ot, to bende in laktar. Ma iyudo ka leftovers te mag yath in emimiyi, kendo ikano gi. Leftovers gin yath ma isetiyo godo kanyo, koro in iketo gi kanyo. Ma kopo ni nyathini tuo, onyango, in iwinjo nade, mani baba na winjo na kawiya bara, mano malaria, isegomo ne stok. Tuoche moko stok bige mone.
Loko i daktari.
Tuoche moko yadhgi, ni monyo kata mana yath, kata mana mar malaria, kara inundik ni hospital to kitieke, iwinjo. To in mwara mwara donka, idhi miye. Tido kasa tuoche moko magi kimose kelo nwa problem. Ko, for example, ntie yath mwara kami duongo ni lonat, kata yath malaria, koatem. Koatem ni en koatem makata ngato tiende lito en mana malaria. Makata ngato ume rame to en mana malaria. Okay. Ni daktar an malaria nani chakuga mna gitoka ka. To kendo dwaro makopo no kimiye. To kendo be uchwanya.
Okay, laktar.
Yes.
Abro mana ngadi short Martin kalu yeah. Kodaka time.
Yeah.
Aron mbono mingisi mana jopin to kare en aina ngoma bene nyalo sundo ngato niko yeah. Ditigi yathe moko winjere ditigi anyango ditigi yathe moko winjere yeah. Ngoma bene nyalo
gima okata nyalo sundo but seche moko kalure gi miluongo ni socio economic status ma wantiere iyudo ka seche moko ngato onge gi pesa maber ngato bire od yath en siling 50
nyalo penjo kendo
yeah.
En laktar
yeah.
En ang'o ma nyalo miyo ngato tiyo gi yath e yo ma ok owinjore ma koro iyudo ka ngato wuok to dhi tiyo gi yath magino sundi asunda ni wuga kula nyangu dhiti gi yath e yo ma ok owinjore.
Ing'e eneno gima timore kae gima nyalo wacho ni seche moko gino ok sund ng'ato no dhi ng'ato onge ng'ama ohero mondo odhi oti gi yath e yo ma ok owinjore. Gima timore kae ni en seche moko en poor knowledge kata lack of knowledge in that area. Ma in ing'eyo ni kopo ni imuonyo amoxicillin 2 to mano thiedho ni aonda. In ing'eyo ni kopo ni imuonyo aspirin 3 mano thiedho ni homa.
Yeah.
In ing'eyo ni kimuonyo koro ok ni gimoro sunde. Seche moko en mana koso ng'eyo.
Koso ng'eyo
to kod ong'iyo godo.
Okay.
Koro ka magi gik manyalo kelo ma yud ni ng'ato timre nadi, ng'ato tiyo gi yath e yo marach. Koro gima bende e community ma wantie ni kata
yeah.
Even in Kenya, ok en mana e Kenya ka kende, even the whole worldwide. Iyudo ka ji mang'eny ok ti gi yath e yo mowinjore. Kata ji moko kalure gi kama ng'ato ae, seche moko pesa onge. Kwa pesa onge, to en mana siling 50 kende. To 50 ni, ng'ato biro katho, ng'ato obiro e od thieth katho. Kata odhi e private facility. Kwa hiyo kaya mag siling 50 kata odhi e od yath. En kodhi kacha, to en gima dhibiri wye nango, en malaria. Gima dhibiri wye ni an miya moxil no, ema dhi timre nadi, ema dhi konya. Kwa hiyo kaya gimose kelo chandro ka inya, hiyo kaya gidoke sungwanya lulungo ni, en gimi lulungo ni scarcity of resources.
Scarcity of resources.
Yes. Kuru magi gikmose kelo nwa chandro, kendo miyo jitiyo bende giyata yu maraj. To jok moko bende, ena gimi lulungo ni ignorance. Eno kodua no oponyise. Makitemo onyise, to mano I'm going to go to the hospital. 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 we mondo adhi adhi kanya adhi od yath moro cha ang'e kamimi kamimi yaga kuri yudo kamano e gima kelonwa chandruok to ber ka seche moko kata mana jo government ber ka keto gipinong'o ni very strict measures maging'eyo ni kopo ni ng'ato ko ok en jalony to gitemo gitimang'o mondo obed gi gimiluongo ni regulation maber seche moko mkech mane chandruok mwasebet godo ikech yudo ka seche moko ini dikta yo masayo gwedhi kucho pharmacy maone kanyo to ng'at mani kuro kata mana klas en ng'amo uwuok kata mana fofo kata mana klas kata mana fofo ok ochuno nadi ok ochope koro en mang'o en ng'ama kopo ni ni omiye kata maksima siling apar to no timo nadi en obro mi nikech ong'e ni nikech ong'e ni mano ong'e ni mano en okonyi koro seche moko en lack of knowledge scarcity of resources to kod seche moko en na ignorance ema nyalo miyo ng'ato
tiyo kamano kama na nyala laktar ni adono mundo mi wadhi piyo piyo gi saa koro kwa dhi kwa tieko
yes
nyiswa ni to gin yedhe mage mo RT ga enye yo moko winjore
ero kamano na nya kuom penjo no nikech yedhe ma kama dake kata kundi masitie aneno kitiyo godo e yo marach gin yath manyalo classify as antibiotics to antibiotics gi gin yedhe mitiyo godo mondo othiedh kute ma e dendwa makelonwa tuoche to moloyo ahinya ahinya en amoxil maluwe en septrine maradek en doxycycline gigo moro bende iluongo ni flagyl magi yedhe ma ng'ato ng'ani ich mora mora maremo en flagyl
doxy
iwinyo go gikwa kamago mago yedhe mitiyogo kendo mar malaria bende itiyogo e yo marach ok abi wuoye panadol ok abi wuoye piriton nikech mago to seche moko ng'ati nyasi ni itiyogodo e seche ma iwinyo ka wi bari oyie ni tiyo gi panadol seche mitiyo gi panadol no ok ithiedhori itiyo gi panadol mondo seche moko okweni kopo ni dendi ne liet odog piny mondo idhi timang'o idhi yud thieth e yo maber e yo maber. Koro yadh malaria itiyogo e yo marach to kod antibiotics ma mention go. Nikech mago gin yedhe ma seche moko yudo ka ng'ato noseng'iyogo ma en wacho ni an yadhni manondikna mane madwa nati godo. To en amoxil, flagyl, septrin, mago yedhe mitiyogo e yo marach serious. To an gi geno ni government wa bro keto nikech ma en chandruok ma bro chako inyo ji. To kosechako inyo ji, to mana kaka nasewacho ni seche ma ng'ato kotiyo gi yath e yo maber tiyudo ka koro bech thieth dhi malo chieng' moro kobet matuo to bech thieth dhi malo nikech obro tiyo gi yadhni to koro yadhe koro antibiotic no oktiyo otem gima okti manyaka dhi timne kata gimiluongo ni culture sensitivity test eka yud ne yath monyalo timogo nadi monyalo tiyogodo koro katieko
yes.
Tawacho mana niya ni ogandawa watemuru mondo wati gi yath e yo maber. Kik wabed ng'at ma kodhi e od yath to in eming'eyo molo kata mana laktar madwa mino. Kik ibedi ni in ng'at madhi kacha to dhi gi gimiluongo ni fixed mindset. An adwa septrin, maka septrin onge to an koro kanyiewo yath. An adwa amoxil, maka laktar kocha miya amoxil no to koro kanyiewo ang'o? Ok anyiewo yath. Mane omiyo nobiro chenro ma laktar nigi duoko mondo wane kaka wanyalo konyo ogandawa kendo wane kaka wanyalo miyo gimiluongo ni knowledge mondo kopo nodhi kumoro to kwayo kata amoxil mar siling 20 to ng'ano miye, ong'e ni ng'ano inye. Kopo nodhi kumoro to ng'ato dwa miye flagyl mar siling 10, ong'e ni ng'ano inye. Nyaki dhi kama ing'eyo ni kidhiye tinyalo yudo konyruok kendo inyalo yudo advice maber kalingana gi tuoni. Nikech gima ok wanyal ringo ajomeja, gima ok wanyal ringo e field mar thieth ni pharmacy sani obedo kaka sani ibedo ka jo 80% mar ji ka tuo to gikuongo giringo e pharmacy. Ma kine odhi osiptal to maybe osetemo gi pharmacy motimre nadi
motamore.
Emomiyo koro kata jo pharmacy kama kopo ni in ng'at ma nigi pharmacy kopo ni gima nyalo penji to bende in jalony to bende tich mitiyo no bende itiye mondo ikony oganda koso itiye mondo ilos pesa tawe mana gi kanyo.
Okay, erokamano nya laktar leni maudo ganda nyasaye mondo meriti
ero kama na
okay nyakuru maka juang in ja winjo mabende winjo wa kendo in jalo mabende neno achiel kachiel e mbui mar YouTube laktar nigi duoko yie mondo mi idhi kanyo ero i subscribe share then idongo lang man kanyo ero mondo mi ibed kaka ng'iyo gi pile ka pile kendo kineno kaka achiel ka achiel ka bende obiro wuoyo wasingo no obiro wuoyo weche go kumopogore opogore kamoting'o tuoche mag HIV and AIDS weche mabende tuoche mabende chando jeni weche mag keny weche mopogore opogore leni mawudo gonda gi laktar mamoko bende kaachiel kod an gi jolene mamoko bende obiro tudore kodi kaachiel ka achiel e TV kata e mbui marwa mar YouTube kaeri mar laktar nigi duoko. Kindly subscribe and share for more.
Asante sana. Thank you.